le fautuanga ia o latou faatāua le avanoa o le avanoa i lē au maua e tatau ona matua faatāua ia e sausauni atoatoa tagata atoa
o le sefesefe o seleni e ina ia faamanuia ifo i Samoa e tele o iai se gana se agaga iā te oe toe tapa i lou aiga po ai nisi e faiau kilia ma ia atonu ua a faamanuiaina ia e lefa na e ke sauigesila e ke faigaluega ma oe loo iai se si Samoa e koe faapeko e kogi le kupe sa e faogaga mai ia ai ma i Samoa.
So if you were to come to New Zealand, you will have to look at how you need to change.
E loa ona e alofa o nei o le tunu'u e o lo'o iai manuia. Ai o lou lava fa'atamala o le alai ona e le maua fa'amanuiaga.
Le'i ai tele se malamalama'aga o a'u. Ai me se fa'utama o le aiga pe fa'apefea ona ona fa'ataunu'u ia ua oga mo le fanau. Ai me se oso fanau e la'aiti lenā tai.
Faakoaga ia faaogā faalē le afagoa koaga faigaluega ia malofa iaaiga Samoa.
You've got the ability now to actually get ahead of it, and if you do get an opportunity it will be easier for you. The work you could do now being younger to develop your English language, numeracy and literacy, and be in a position where if you got a quota number you would be able to integrate into New Zealand far greater.
Masamuun tapen pena pe ia telen.
Ya ele se o langa fingo fie foile a wai mai le kota ia ai pe ta yo le e lui tau foile anga le tau sinyo mo tanga tsa sa ilin mon mia mo na inga.